Ukubalwa kwevoti kungena kusuku lwesibini namhlanje emva kokugqitywa kokuvotwa ngolwesithathu. Okuza kuthi kangoku, ikomishini yonyulo ezimeleyo sele ibale ivoti ezingaphezulu komyinge wamashumi asixhenxe kwaye amaqela amathathu anqinqeza phambili ngevoti kuzwelonke okwangoku yi-African National Congress, i-Democratic Alliance kunye neqela lomkhonto wesizwe. La maqela azingomba isifuba ukuba aza kugqiba phezulu kuluhlu.
Ngokwengxelo yoluhlu lweziphumo zekomishini yonyulo ezimeleyo eMzantsi Afrika, i-ANC inkqenkqeza phambili kuzwelonke. Lo mbutho uthi ubulela abemi beli ngenkxaso nokuwuthemba. Usithi uzithembile ngokuqhubeka unkqenkqeza phambili ngokugqwesa kulo mtyarho, de ekugqibeleni ufumane uloyiso.
We are still in the lead and ama results are still coming in. Sivuyela nje ukuthi njengoba singekafumani ukuthi how many people turned up to vote. For now, with the number of the votes that have been confirmed, we are actually enjoying over 40% of those votes.
Iqela le-DA nelichophe kwindawo yesibini kuluhlu lithi le yeyona mpumelelo kulo ebonisa ukukhula kwalo nokuba lenza umsebenzi oncomekayo ukufikelela eluntwini.
We are very excited where we are. We are very happy with the picture that is emerging. We have just now exceeded 2 million votes, which is a very encouraging step. And it shows that at the end, when the final count is done, there will be 3 developments that will emerge. The DA would have grown its performance in this election compared to 2019. And that growth would have been as a result of the DA growing amongst black voters.
Iqela lezopolitiko i-MK Party nelasungulwa kweyomnga kunyaka ophelileyo lizengefuthe kwaye lihleli kwindawo yesithathu. Intembeko eboniswa ngabaxhasi nabalandeli beliqela yenza libe nethemba ukubheka phambili kwaye njengeqela elitsha linomkhulu umbulelo.
We are very excited and happy with how we've been doing so far. It's not too bad for a new party, so we are very happy. The only issues that I think we had and were voiced by a couple of the parties was the IEC's incompetence at this point. We just want to thank them for having trust and putting their trust back in President Zuma.
Ziyaqhubeka iinkqubo zokubalwa kwevoti kwaye iziphumo kulindeleke ukuba ziphengezwe ngempela veki. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eMidrand.